Alright, nimepiga shughuli. Piga shughuli. Muhimu, voting muhimu manze. So sasa nikurudi mtaani tungoje matokeo au sio? So yeah, piga wajibu na weke amani, muhimu sana weke amani au sio? Safi, the follow the wonder boy. United Kenya it is.